Oh bakunzi mwese bandaho TV ndongeye kubaramutsa ndabahamwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko mubimenyereye ndaho TV ishika ku kivi cy'abantu benshi batandukanye uno munsi twagendeye ahantu hari abafundi basudira aho tugiye kuganira nabo batubwire byinshi bitandukanye kubijanye n'akazi kacu gumana natwe mufyonde subscribe ndetse na like mudushire muri commentaire uko muza kubona mwakiriye ikiganiro Mutama ndakora mukije.
Boje murakoze nitwa Bigirimana Marcel, nkabasanzwe n'umusudere.
Ego urumusudere mbega kakazi wagatanguye ryari?
Aka kazi jewe ndamaze nk'imyaka nka 15 ariko nkora.
Ego imyaka 15 simike ubifise mu burambe. Ego mbega kugira utangure kano kazi vyakuje mu guti wavyumviriye gute?
Jewe kubisanzwe bavyaranje niko kazi bakora niwo mwuga bakora nakurikiye umuryango ubikora nyine.
Ego kubera wari mu muryango byarakoroheye mbega nta tugorane wagize natwo mu gutangura kano kazi
tugorane naratugize nyene nuko nyene nako ndiga umwuga nyene naratugize ndarucamwo mugabo kubera afite icyo intumbero ntumbereye ndabibandanya mpaka ndabimenye
tugusanze ngaha turabana n'ahantu bariko barubaka inzu mbega usanze ukorera ngaha nyene cyanke waje gukorera imwe avuga kuri shanti
naje gukorera kuri shanti atire ntisanzwe iri ngaha mugabo JK shimba ndi ku mashanti nyene nkuko nyene
Ego mbega ngaha tusanze tuko tumuko mura sudira uvuga portail ego mbere yuko tujya ngaha turabana tukoresha twishi dutandukanye nuko mura sudire byinshi bitandukanye mbega ngaha nk'ibikoresho mukoresha ni ivyahe ni nk'ivyahe kugira ngo mushobore gukora kano kazi neza
bogira dukore ibintu mwe ni ibi turakenera merezi tukakenera poster sudi n'amaronje ibintu mwe ni ivyo
hanyuma musudira ngo wakari portaye gusa musudira ibiki n'ibiki n'ibihe bikoresha mushobora gukora mushobora kudukorera muri kano kazi
bo a turakora inzugi tukakora amadirisha portaye no kugira sharpani yo ku nzu iyo byose turabikora
turabona karakazi gakenera ibintu byinshi bitandukanye mbega nk'ingorane muhura nazo muri aka kazi kanyu ni nkizahe
ngorane duhura nazo kubera ubona nk'iyo tuko turakora dufate nk'akarodo nk'ibitanda hari ivyuma hari ibintu dushira ku bitanda turinda kuza guhiga mu bandi bacuze kugira ngo igitanda gise neza
ego kuronka ivyuma mukoresha n'ibiki biraborohera
ego kubera turi kuri tere n'ukuvuga dukorera ikintu bita amapursantage umushefu aragura ibyuma hama tukakorera amapursantage
ngorane muhora muhura nabo bashefu cyangwa n'abakiriya ni nkizahe ko duhora twumva ngo umukiriya yidogera abafundi ngo muri ibi byuma ngo mumeze ukunga ikintu mukimutumye umuntu akibatumye ngo ni kumuhera ku mwanya nyawo usanga mwarengeje ko ivyo biva kuki bigenda gute
ngorane keshi twamaduhura nazo n'umuriro imiriro ku rejide zo iziratanga imiriro icagagurika nico gituma rero abafundi bakunda gutisango kubera babitegwa n'imiriro
Bena wabishika ngo mukore nk'akazi usanga arabaheraniye.
Bari bihashika baraduhanira gose ibi bintu baraherana gose kuko iyo turiko turakora urashobora gukora ishantiye ukayimara bataraheza kuguha amahera hamwe mu bose akakubwira ati rinda nzoguha amahera bigaherera iyo.
Ego mbega kano kazi kanyu muragakora kenshi tugasangamwo abantu b'abagabo nta badame bobo mumaze gukorana canke usanga gakora abagabo gusa
abadamu kubisanzwe barabyiga mugabo bamaze kubona imvune zirimwo baca babitinya kubikora ko kenshi bamabyiga mugabo bakabitera hagati
Ego iyo bishitse mu kamuri ko murakora mu bihe mwakabitera hagati mwebwe na kai kamotera cyane cyane abadamu ariko baradukwirikirana nk'akantu wo bakebura kuko turabona ko arakazi kameze neza kandi atico kabaye
abadamu icuno bakebura ko nuko bokwiga umwuga kabisa ni sawa kuko urimo amafaranga kabisa nta ngorane gusa iyo ngorane bahura nayo biyumvira ko cyo hava biza birabaturira nta ngorane kabisa n'ibisanzwe
Ego arabeshe batinya onye ko barasudira ngo biramena amaso ngo bigiri iki ngo bitera amaso mwebwe nta kintu byaba birakonona ku mubiri wawe
kubisanzwe aka kazi kigatangira birajyana mu maso nivyo birakujya mu maso ariko uciye ubangira ugakurikirana bikujya nka rimwe canke kabiri bikaca bihera amaso kacamenyera
Ego abantu benshi bubu baririrwa bicaye bagatinya ico bakora canke bakavuga ati twebwe ibi nibi ntavyo dushobora kubikora kubera imvuzi naziriya bagahitamo kwirwa bikumarigara. Ego abo bantu nabo bo babwira iki ubatumirira iki kwijanye nako kuntu nabo baze bakore.
No bahimiriza ko boja mu bintu by'imyuga ubundi amarigara ntacamaze bakiga umwuga kwera imyuga niyo karumara niyo kazoza kacu.
Bega urashobora kutubwira nk'abariko baradukwirikira bakababona uwicaye ngaho uri kurakora kumbe bavuga ati byari karatumwanya ni gikimaze kwikura muri aka kazi kawe karakubeshejeho kintu ho bawishimira umaze gukora muri aka kazi cyawe ni nk'akahe.
Aka kazi maze kugukungishamo ibintu byinshi kose sinari ndabivuga kuko cewe uyu bona uyo ni petit frère ndafise n'ubundi petit frère nyine ari mu Kayanza nawe je kubirasanzwe ndanigisha rundi gwaruka nyene munkorera Swiss contact no kuvuga petit frère nawe niwe yasigiye mu Kayanza niwe nasigiye niwe arikabakurikirana kandi nje ndabimwigishije.
Ego numva ni wavyigishije abantu huno munsi rero wabibonye ashaka kuza kwiga sibega yo gushikira gute yo gukura hehe vyogenda gute.
Cewe ushakutse kuvyiga no kuvuga no tanga nimero ya telefone hanyuma ari ubyipfuza akantelefona ko tukavugana hanwe rekinge bishobora gukunda.
Yego tukiri ngaho nyene watubwiye byinshi ukora byinshi bitandukanye tukiri kuri ico kandi cyukeneye kwiga. Ego tubwira neza mukatugenekereza neza aho umuntu yogukura kugira ngo arakana koresha cyangwa keneye kwiga kugira ngo ashobore kukuronka byoroshye.
Keshi nkubu unyi urabona ngaha yetaje ndiko ndakora yashora kuzomara nibiburi buri nkamezi nka 3 cyangwa 4 nkiri ngaha. Rubaje nk'uwondondera yo telefone ku telefone hanyuma nkamubwira ati ndaha akaza tukavugana. Mbo nimero yanje ni 68 576 608. 68 576 608.
Mwavyumvise ariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV ufise ukeneye kwiga kano kazi cyangwa ka ufise ikindi kintu ushobora gukoresha batubwiye ibintu byinshi basudira mwumvise ko basudira imiryango ibitanda kandi hari n'utundi tuntu babishyirako kugira ngo bitanda bize bise neza ngaha turabona umutama ariko arasiga ibi bitandukanye mbega nase murakorana cyangwa ukora wenyine.
Oya uyu mutama turakorana urabona ariko arasiga ututuntu batwitutrovats n'utwo kugira ngo rugicanke idirisha iyo barukeye byinyiza kayaga neza ndanatangorane.
Mega ivyasiga ko bavyita gute bica bifasha iki kuvyuma.
Bo iyo bayita antiruye iyo no kugira ngo icuma agikure kwijya gutu ibisanzwe ko hama umuntu namara gusiga yandi marangi ashaka ayasige bifata neza tangorane.
Ego turabona biratukura ivyo dusanga afise amabara menshi atandukanye mbega umukiriya niwe yicagurira cyangwa nimwe mubwira ati tuguhe bisa nk'uko mwigenda gute.
Mbona ukuvuga iyo bayita antiruye imaze kuba yitwa antiruye ikura ruye ku cyuma bivuga imisi yose ntushobora gusiga irindi rangi na rimwe utabanje gusiga mwene ivyo bitukura ivyo bitantiruye.